Extended droughts and unpredictable rainy seasons. The effects of climate change are devastating to smallholder farmers in Kenya, who often struggle with land management. To be part of the carbon credit program, farmers here must first agree to undergo training on sustainable farming practices from the organization V Agroforestry.
Na donje program mar carbon higa mar alofario gochiko gumio na donje ni mondo mi ayud rieko kod ng'eyo kaka nyalo tiyo gima nyalo medo en training mo waseyudo kotenore gi this project osekonyowa nikech gi emphasize on pidho gimoro diversification koro ka moro okiyudo tinyalo yudo kumoro machielo.
Osemedre korka puodho. Chon ne wayudo kata one sack to sani tinde wanyalo yudo.
While farmers see their income increase, they also get savings.
Pur na osechange ngima oseloko ngima na maber ahinya. Nikech nyaka nachak pur sani, wan okwanyiew maka, wan okwanyiew yien.
Lokruok ni nyalo yudo ni samoro ne nitie gima ne ok ang'e ni anyalo timo tinde anyalo timo kaluwore e bwo mar jo migao mar VI. Koro ne bet anyalo ng'eyo gigo mane akia.
Gik matimore e puodho oseloko ngimana e yore mag yuto, yore mag pesa, chiemo, yore mag loso alwora bende.
The greatest obstacle to more farmers using climate smart practices is simply lack of knowledge. To encourage participation, successful farmers train neighboring farmers so they take ownership of the outcomes.
Ase bedo kaka jatelo mar community marani kuom higni apar kod aboro. To mokwongo, community na ne oseneno gima timoni, kendo osemorogi. Mondo waendelea gi pure yo makare, en gima konyowa e puodho karka.
The farmer's small investment in trees can reap dividends as the trees mature.
Ber maseyudo kuom yien masepidho en ni gikonya weche mag yamo to kendo anyalo yudo kodhi kowuok kuomgi malosogo seedlings ma yudo yuto maber mamoko asechulogo ne nyithindo be school fees.
Besides mitigating climate change, retaining more carbon in the soil makes it more fertile.
Loso makana, yore mag loso manyua bende, obokiga loso ko manyua bende. Nyaka na donje program ne, ngima ose change maber kabisa. Nikeche, kanitie yuto matine ot, to kwe nitiere ot.